bashaka mpere aho nko ari gupostinga nkuru demo guyambariye ngo agasiyandika ni I miss you umva ndavuga ati jewe nimushigikire kubera jewe ndumva narababaye jewe ndumva icyo kintu jewe nogikorera ko kabigakunda gusa mungu mbere
sinyuma
sisi nyuma wewe nyuma
wewe nyuma yangu
mimi mbere ya jesi sindi nkafi zuvuga ati ngo wa mbere ngo wa gatanu mengo kora kubica imiziki mengo ngo na masoneri abantu ngaha twakuze twumva sasa twakuze tubumva none mbe mbe ni gitagaranti mbe oke nawe yarigeze kumpabura umunsi umwe ndavuga ati umujama njama kweri umwe ngarabitse ndatakore umwanya ndarondera umuziki
Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Abuja Heat TV, the number one channel of this industry. Abuja Flavor. Check in your makuru chama kibazana bishaje muvuga muri industry Abuja Flavor. Ngo tuma tubikora ari kaswa ndukengira imana. Hamari so tukengira muvuga kunzi wa Abuja Heat TV. Right now unagiye gutemberera umuniga na umusanza aho yari yicariye akaba arinde Dirige General Oleg. Nyene Dirige General Ugwego.
Sumbi zindi nzego. Oh, LG ni Oleg. Vuga vuga Oleg twese Oleg.
Dirige General mbe Oleg yarabati ku mudirige. Oleg ze ku mudirige.
Nengeze ko umudirege muri 7e mane ya
Oregi yari umudirege mbe byagenda gute yaha liberta abanyeshure niyahara niyabashora byari bimeze gute
oya je nari umunyamerika umurundi tu siyo solution gushora tu abantu babwira ati nimushi kimya basi maybe hayo uragiri kurabasheta gusa siyo de apana bamwe ungudiranjo numwigisha ntihaje mano sikia bitu nanza kusema nakupatira ndo gati
Lizo zara
ego na kiwazo ngao kirimo ya
byari bimeze neza mbega Olege ubunya kabagize mu akanga
je yo bundi muri seconde narasubiye inyuma gato kubera hotare y'umwaka byaragoranye cyane cyibisaba ko nsubira inyuma ya
mbega ku ishuri byagenze gute Olege
naragerageje ni fresh
ego igihe wasanga igice cya mbere unovuga yuko ntibyakunze kukiga igice cya kabice bisaba kuba wiha trapa ni cya gatatu mbe amanota wasanze bimeze gute Olege yaciye amenya cyane
okay ubundi mu gice cya kabiri nakoze n'inguvu section ndayitahura njye nyene umva nasuye kandi nyuma wundi mwaka ni ibintu bisanzwe vraiment amanota ndavuna kabisa comme d'habitude ya
ati Olege rero tuzoronka amanota menshi 70% bro
60-65 yes
kabisa kumbure na mayigwe dufise kuba dufise abaririmbyi kumbure babiga bafise ama diplome ko kera urazi ko abaririmbyi batiga bro
ivyo ndabizi kandi kumuririmbyi akwiye kwiga kamema akwiye kwiga kugira ntiwitwa umuvayo ngo mwibarabara no il faut kuba ufise valeur y'umuririmbyi yize byanashoboka na university ugafuta kabisa
mbega muri imanite Olege yigira ibiki
niga economy yes
yigira histoire
Oya ule mzee naye. Ni so.
Good kenze bro.
Ngiriyo section iri mu Rwanda ta.
Iri mu Burundi.
Oya, aha tuzi kabisa. Go.
Kabisa ni Olege rero kumbereje ta murundi kuya tuvuga ni byinshi about ubuzima bwiwe wisi yahera hamwe n'ubuzima bwe bushasha mbega Olege abayeho gute avant après yuko avuye mu mimba byagenze gute ubuzima bwacu bubandanya gute Olege.
Okay ubu ni fresh com nka kera ubumeze bien mba muhira kwa papa mama ndiga neza kujya nyene ahubwo narahinduye izindi system zo kubana n'ababyeyi zo kubana n'abantu zo kubana n'igihugu canke n'abategetsi bagiye batandukanye ya
mbega izo system kumbure Olege umuntu yaba afise kagatime kawe ka kera yoba yifuza guhinduka nawe nyene ni system zinyabakiga Olege
okay Jewe kera nahora nibaza ibintu byose ko biri fasire uko vyumvira yo kubikora me nasanze atariko no il faut gukora ikintu ushobora kwanza premier magusigura imbere ya media canke ku televiziyo ya ku radio yaba mu bintu bitandukanye bivanye n'indirimbo ukoze canke ikintu cyose ushize ku rubuga cyo kintu hagitahuye yes
Olege rero novuga yuko tusari tumwibutsa gato ubuzima bwiwe bwo mu mpimba Olege umuntu avutse mu mpimba Olege atawuriki
mani sasa university sinajua umurimbyi atarahaca se umuririmbyi wowe umurimbyi wahe utaragenda hari ubuzo warakoze umuziki nyabaye iyo muziki mwakoze yose
zero
se zero kubera ayi kusikia nayo bumvise twitwakoze umuziki na sema umuziki Muziki.
Turi atari.
Umuziki kumengo umeze nyene urado uraduhagurukije. Ni atari. Twe twakoze umuziki mitama turavunikira mutegezwa kutwita ugwego rusumbi zindi zose kubera kamemi nawo urabyumva.
Direge general mbega olege kwavuga yuko ngo umuntu atacye mu mpimba ntabari umuririmbyi bisigura ko ari we na Mr Champagne gusa.
Oya Mr Champagne nawe yagiye ku madosiye zawo atari about music ndanze kuyavugira nga mugasa umuziki menje mbaye umuririmbyi wa mbere nga mu Burundi agiye mu mpimba kubera umuziki yakoze. Yes.
Wavyakire gute Oleg umaze kumva yuko bakubwiye ati Oleg ejo uzota?
Ah man. Ile fasi sunayijua bro. Oye barambwiye bro wewe itegura ugirutaye. Eno ndataje kweli tena nenze mane hatari kabisa narumva namise kweli njoyo cyane namise njoyo gusana rigeze kubabara vraiment munsi landra nsigayo vraiment ni umuntu twajyamana ku gitanda kimwe portemone yabari imwe umva byo twagira byo twaba turi kumwe tugiye gukina umupira ko ara twa nyine kugira mu munsi uhere takina football ya entraînement ama sport tukaraba ama TV umva arinza nta umva nace ni gumana cyane nyene kandi nkabona umengo je umengo ntibambona je navuga ati nimba narakoze ikindi kintu da kubera am president nzi kama mushono ese komvu navuga ati ha
mbega hariya mu mpimbo maze gushika yobonye bakwakira gute urege bari bakuzi canke wabanje gusura izindi ndirimbo hariya tutari
hariya ikintu camfajije nuko mu mpimba abantu baraba makuru cyane misi yose habara ama television arahara abantu baraba makuru mba twe kubera kujya baducishije ku television baratubonye umva mu gushika rero hariya bavuze ati ni wa mupeti umwe yaririmba yangomira imwe bidemo araza ana ma prisoner nawe urabiza uvuze ijambo nk'iryo biza byiruka araza nyene bakambwira ati happy tv people amaze fresh kandi am prisoner twakiriwe n'abantu baba bamaze igihe hariya babakambwe baze ama system babwira abantu bose ati babise yabona abana biwanje batwakira fresh nari kimwe twababuranye vraiment batwakiriye neza nta torture nta nimwe ibyo nibikibaho mbere. Yes
mbega nibiki wo bukumbura muri ya periode nibiki wo bukumbura uri mu mpimba niki gukumbura
niki kina kumbura ndi mu mpimba
cha niki ukumbura ubunyi uvuga ati ah eh bora ndabikumbuye ariko
ndi mu mpimba
akavuga kumbuye bro
oh yareka ntusore kuvuga iryo jambo oh umujama ngo niki
kirege
mu mpimba mbe nakubwira ikintu kimwe mbe urazi ko nubu ntarajaye mu mpimba sikia ujama umvirize ana ku mpimba nubu wombwira ati bro tugende genda jengende ku mpimba mfate nka déplacement yanje nta honze
warahabutse
oya nta nahonze je musaga nayo imaze kuja nkari imwe cyane kabiri meya para ku mpimba ahantu nyene hafi nyene umva hariya kugira njeyo nyuma ko umuntu njane kandi imisi yose naba naraja kuburana muri parke me kubera uruduga badutwara mo bro eh urubeni mani kwa kontinere mura mucungurira nkuko ndake ntubona no hanze woshi dukatumva ngo murashitse mwambaye mateniza vere sunajua we pana bamzenga bambara matimba rende aja muri sho twa twambara mabuti ku mavere
abo bamze bambara matimba rende ni bande
ah batozao
ah urugi umuntu wawe rege
urugi umuntu ne aragira wo supiri zo batonde ko munsi umwe
muri ndirimbo ya mushasha
subiri wenta
ndiri mushasha
we sinakubwira uko tusanga rekere
namenye banga
ewo basarishije gusa we rindira
ariko nizi iyo ndirimbo shasha niyo kudisinga abandi baririmbye cyangwa kudisinga nyene ibindi bintu
oya ni ibintu bya fresh sana ibyo ntibirimo kabisa agenda umunyamahoro
urege nizere yuko uzi yuko abafani babagukumbuye cyane urege kandi bakeneye kukumva cyane mbe ni giki urege azobazanye gishasha gitari gisumbirije cyangwa gitandukanye n'icyo yari yagize ubwambe
premierement ubu nzoba nakore muri studio VIP naski kumunyanyuzi international naski
izina kizina kwizina
you already now uramaze jamuja
ex
effect video izo kugwa n'umuhinyanyuzi wa fresh azi ibintu bya fresh nzokora ibintu vraiment ndibaza bya bien kandi je ndabi none ufite amakenga kuri je
oya bro
ufite amakenga kuri je oya je woni kujya di auto je naraba je ntegezwa kuganya confiance mu bantu biwanje naraba komereke ndamerwa nabi kubera amateka sinajura mze cyo gituma ntashobora kubatakaza samwihangane kidogo ndandubunyeshuri savuba ndabemereye ikintu kandi ndabizaza bari top promotion ikujya nyine nta byinshi YouTube yanje barapirase baratwara Facebook yanje bahari nka konte seze sinzi nabazikoresha nkoresha imwe gusa
kandi narabyumvise yo legare abantu bagumya kuresha ama Facebook yawe nigi wari mu mimbara abantu bagukoresha ama Facebook
bashaka mere aho nkwari gupostinga nkuru demo guyambariye ngo agasiyandika ni I miss you umva ndavuga ati umuntu amare ntumure kubara kubera tukamure kwa tani bintu zagiye ahubwo imana yarakoze gusa imana nkinzi ibintu byinshi gusa ubundi fresh ubundi libre ama Facebook yashaka posting ibyo bashaka gusa nabo nta kabaya bagira baraziyitirira za posting amafoto bakuyi wandi bakagira ama screenshot cyashaka kuri ama account yiwanje
Bega industry ya Abuja Flavor yohoye ku ruhande rwa baraperi orega bibona gute biriko bigenda gute biko biva yuko bija
asani wetu ndababona hari abakora neza hari abanegrisha hariyo abarimbi bitajanye hari n'abatumwanya hari n'abaririmba nyene kuririmba kwa juma bumve gusa nyene ko bapostinze abantu barenga bavuga ati msani
nabaye baririmbye ruko barakora neza orega
bari byo kwarakora bien nshobora kuvuga nka bya muri mvimba nakakora neza kuko jewe ikintu nyene je sindicara kuri phone mbona umuziki w'umuntu abaririmbye je mbona bako bakora neza je mbona umengo shasi ntabo mbona neza gusa ndashobora kuvuga nk'umurimbye gusa jewe nikundira ubona uko ameze gusa kwa jenda maze kumubona mu kintu gikomeye cyane kandi nama nana bimubwiye arabizi mane je urya muri rimbi sikuvuga ati jaransumba kuri rimbi
gusura mwemera
je ndamwemera je nawe arabizi ndamukunda kwera ikintu imereye ikintu kiririmba kiya kijama je vraiment kiranyije
bane guhindega bro
ne kujama ni snoke arakaze snoke ndamukunda ngene yindirimbira numu R&B akaba mu rapper akaba mvuki arahakora baba R&B bamufashe ugasanga aranabafuse sasa umuntu ni gishetani arabizi information okay mena nje kuri style yanje nguma ndu rwego rusumba zose amprisi kuri zose kwanze je muraga men
tuyiroga gato yiroga
raga a miss pani freestyle mimi ya zimbye mze je hari ahantu ni impunzu zisuko urazizi wo ibintu byose bice bigira igarama sunaje wa mze
amatwa sumira nuko Oleg batubwiye yuko ari mu ghetto hariya ngo ari miziki myinshi yanditse bro byakwera imana
eh man Wasubiri bitwi natabitoke gusa kimwe ni kumwanya wacu ubumaze gukontrola muri uno mwanya ikintu mbona bijanye n'ikintu kusikuvuga ati ndi mu mpimbango mvuye yo nshishi kamvuga ngo ivyo mu mpimbango vy'ubuzima no ivyo uravyibagiza kwanza me gusura karikiro kavuga ati muri uno mwanya nkoze umva ari ikintu bita gukontrola abantu mu bwenge kavuga ati aha no kontrola abantu mu bwenge muri situation tugezemo kavuga ati aha ni nabatamwe akantu kameze uko kavuga ibintu ni kudutera utunutu ndabizi ndababonyeza kabisa nta kuvuga wowe urashirako nta link utanga urayishirako birikora cyo bica niho byerekana igikorwa je delegation arya irya wanashima narayishize ko na furniture ameneka cyandicara ibintu birikora kwa juni muzigo uzokore nawe uzokorura okay reka ndakubwira ikindi nacu je ikintu cya mbere nkeneye ndakene wambajije ati umuririmbyi ari ndashiga igihugu ubona imeze gute je ndashaka yuko mbona umuziki w'u Burundi mana je ndarabe ingene harmonize mu muzana ba Diamond abantu bakabomo kamukaba ama miliyoni mana abantu babanga muri Tanzania ni hari imbere mukabazana bakuri na mandege mukaba ama miliyoni domini kata muri a twemera ngo bafizo ngo basat bibande aba bantu bika ngo nabakingi mbona ko ntarumva bakoma induru ngo tubanzane ngo sanga hari igihugu cagize alerte ngo baragiye kwategera ibintu byakomeye sasa ino wapi sasa njo maana sasa kuna noma icyo rencho kintu dukiye kwicarira twara tukagifashishwamo naba aba DJ abantu baba aba journalist aba promoter aba fan nabandi bantu abasho bakadu supporting apana umuntu yo kwikubita gahitse songo bamujana kumucurika State you can pick a hit song for a millionaire, hey man, umujam. Who is a hit song for a millionaire? Me, you know. Na kese usazo hatirirenge kuva mu gatoro shaka mwinjo
hatirirenge
irenge ibirenge mibarabara ku ruzuba nasikiye ni ibintu rero twe batabidukoreye tuzovyikorera kandi je ndifuza yuko man je ndumva kweri je ndumva no vuga ibintu byinshi sana
vuga urege unumwanya wa kuvuga kuvije ke industry Abuja Flavor ariko nizere yuko igihe wari ufunzwe waravuze yuko agashwe ufunzwemo na fizo ntaragafungwa
sasa mimi musaniki vyangu naye musaniki vyake mbona mimi simtafuti na kintu ndamusaba kaisi nabaza ko ari ncunzo musaba kiretse we ndibaza nanje sinibaza ko sinisabyibaza neza kuko je ndifuza ko nzoba artist international pan national kwera uko tuguma tuba ba national ibiguma biri ngaha nyene biri pale pale uravyumva turi artiste national muri pale pale uravyumva na tumandanye bagira jewe nzicara nkoreshe mind yanje ndondera ama promotion ndondera ama support dufashanye kabisa je ndifuza yuko mwumva mwatumiye murinzi w'umurundi manaje nje n'ujyohe kwa mbonye nka fizo canke sadbi canke double j canke ba snokey canke abandi baririmbyi bose 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 baba twumva ngo barabatumiye mu Rwanda abantu baragiye kubategera ku airport ama media gagira live murinzi agiye kumwakira none twe ntibatuzi none kugiyugo kiragutse abantu mane abarundi zinge tuzi kuririmba me ico kintu turakibwe none dukora iki jewe ni munshigikire kobera jewe ndumva narababaye jewe ndumva ico kintu jewe no gikorera ko kabi gakunda gusa mungu mbere sisi nyuma wewe nyuma uko nyuma yangu wewe nyuma yangu mimi mbere na lakini mungu mbere yangu nasikia tugerageza abarinzi dufashanye apara gufashanya ayo makorabo oya dufashanye mu bintu bitandukanye kisikiana ujya kubisa ingoma sasuitiye ku YouTube so starti posting a link kuri Facebook uvuga ati nice bro na wazogira uko nyene nimba fizo afise fate basi nka sadbi arafise abantu mu Rwanda bamwemera fizo akayigira iyo ball iyo ngoma akayigira pro akamufasha support hari nabantu boca ba bumva bamukunze bakabona umva ni kwagura imbibe bakabona ati bajya bajya bakora fresh ukumva no mu Rwanda bace bavuga ati kaya kaje amakweri tushaka kugamagaza namuze yarenza mwemera chaiza bakabikorera fizo canke nda kabigirira naka ugasanga hariya barabona yuko nabarembye babarundi twino honye jana umusabaro abanyarwanda bavuga ati ngo barundi ngo twishinga dutukana twishinga turirimba ibiki akini wangine sinzi he
ni hatari
saje ico mbona gusa ibyo si ibintu bigoye cyane nzobatangurira kandi byose bicubigina kuko jewe nzohindura ibintu byinshi muri industry y'umuziki y'u Burundi unakatara we
nakubari
mu ndabira umuntu ma
nakubari
mushete
nakubari bro
nakubari
nakubari urajua bro
safi
ndarajua ngoma yenyewe itakuja nitakuwa ni bomb
ahubwo wanashima uzodze uzodze ugura isura ndabizi uzodze nzo gutumira gusa wese si frere
ikibazo neza rero nk'abademo ga bro
abademo sa abademo sindabizi bashaka nzo batumira nshaka ndabyihoze bizoba na mugabo ningene oya gusandi bazaba barimwe kubera harimo ibintu bikenewe ko bazomfasha kuvugutira umuti wabyo so vyumva na
baravuga yuko mwa Musa mufitanye agashusho na Alvin Smith bro
la vache ahawa la vache twamanye mani today twari kumwe kweri lago since kwara vache ngira since gusa ahubwo batwagereza ibintu bimwe mana ibitubimoya ngo ibintu by'imico na karanga ngo turi mu bayititura sinzi nibyo
Bega Olege Muhira iwabo bavyakira gute ko yaragiye muri music ho Muhira barabitabura kuri mu music ya Gabro
Muhira ahubwo Muhira barabonye ngene nacanye muri delegation yabavuga ati shao yo mpetino ne yarazi bijya bintu byose gusa nyene mama ya prefera yuko no ririmba nyene indirimbo z'Imana yabi prefera meni manzori nimbizo zindi nimba no ririmbizo zindi sawa no ziririmba me nkibaza nkarondera nk'umuririmbya nkuriye akampa nk'impanuro akampamaga nkamusigura ibyo ngira nkore akagira icantere canke akuramwe mu byo nzoba namubwiye kugira ibintu bigende neza bivanye ku bantu baba nkuriye kumuzi yes nico
bega hoho nuvuga ko tuzi ko abavyeyi Muhira bakunze kwitwararika abana bakabahanura canke bakagira iki Muhira niko bimeze Oleg
yes Muhira none sindi umwana mu bandi je suis le fils aîné
impanuro urazumva
ntegerezwa kuzumva nyine ntegereza kuzumva izikenewe ndazumva izikenewe naho nkazumva gusa ahubwo zikananira kugendera cyane gusanga harimo ubuntu buko burangora bivanye n'imyaka mbangeze mwumva ku
cyabiha
bigorana sana gusa nyine ndagerageza nyine ko nshobe mesi cyane
n'inyimanuro woha ba bandi ruvuga bari bafise kagatima Oleg kakandi ko kutigeza neza imbere y'abavisha ko kutigeza imbere ya leta kutigeza neza
bro uso no banura abantu bashaka gukora nka bijya bintu nigeze gukora bashaka babihebe kubera leta y'igihugu irakomeye cyane irabona kandi irabona kabisa ishaka ibintu bimeze neza bidacavuze igihugu cacu citekaniye dusanze turi mu mahoro n'umutekano apa n'ibintu ngo birirwa batu dutukwa mu makungu ngo naka ngo rabi igihugu ngo rabi igihugu ivyo bakabaragira no twicare turabe none ikibazo nje mfise bariko baratubwira dukora ibintu vya fresh ukora ibintu vya fresh ntiba du supporting sasa none nzije kugenda gute cyo tubomora nyene bihitsi songa nyene none nzije kugenda niba dufa ni sasa mutusaidie mudufashe mudufashe dusohoze hanze nkuno jo abuja gusaba uruhusha muri ville centre ville ko re clip banakata ngoma ya mapenzi ingoma ya fresh niko na demo pale ndamuririmbire fresh abantu urukundo rugwire mu bantu uzomba banakatala sasa ndaba rero hanu hinyegeje kwa cuvugute uvuguse rero usanga hanu hinyegeje na urumva ibintu cuvugutira ngorane mudufashe ibintu tuba dukina bari nimvi dukeneye kujabuka hanze mudurondera ama passport tukende tujabuke hanze none uranzi ngiye mu Rwanda ngiye muri Tanzania ngiye Uganda ngiye state ndinjiza ama million ndinjiza ama dollar nkaza na mu Burundi tukarira ngaha mu Burundi none ugira ntanzu ntanzi zo bayubatswe mu gasekebo yari nta mudandaza kuri kote bazoba agize azoba guri ashize mu ishuri umwana aronsa Minerva nimudufashe duteze abandi muziki warabaye akazi biface tu aramaze kubitahura gusa nyene sinzi vraiment nje namushigiye kuri bya baravuga nyene aba DJ bamenye kugira wo biri guvuza ingoma z'abandi ah niyo umurundi njoyire pale ntayuvuza kamengo nawo mwa mupfikiwe yivuze none nawo yo bari DJ indi afisi chapana naka iyo ndimbo yivuze kuhera abantu baje ngaho kuvu wajuvugirize so abazanye bavugirize ahubwo n'abantu shaje nuko ndumuririmbyi je yaba ndumufanzi je numva mu bantu nkavuga ati braz urayishiramo ntayushiramo je niyo nari hi hamutayishizemo jewe cimusubiza amahera yanjye ifo kubaho nyene umuntu yarakoze ingoma mani kwandika indirimbo biraruhishaga twari uburyo nka twe centre abanyeshuri biratugora sana ifo reko mudute ico ni kintu kandi ndagisabye mudushigikire basha mudushigikire turabe ko twohindura ibintu ngaha mu Burundi abarundi bamuze bacu mengo akora kubica imiziki mengo ngo na masoneri jesse mani mudufashe bamuze bandere ah chamze acho sini wasiye moto na mimi ngo nuje umuntu wawe regura bita oya mimi sikuri mudogo mara kini mvuze bamuzehe muraza abantu ngaha twakuze twumva sasa twakuze tubumva none mbe ikintu gitagaranti mbe nshe nshine kubaza haya gusa ikintu kishasha abari kishasha eh haya ikintu mbe ah sunajwana we mani
ari muziki urumva nga muri industry urumviriza gatwe ayini soneri
ah masonera aruzuye warashime amasonera aruzuye kabisa eh hari abantu bakora imiziki kamengo ni blague handi bakora amasoneri handi age
oreke dushaka tagire umbwire utaje umuntu wa bro umurimbyi wa mbere muri industry abuja vuga ati uyu ni wa kwanza
wa kwanza ah wa kwanza mu kwanza tuko pamoja we
tuko pamoja
delegation hari ugwego
wa kabiri
ah
wa kabiri chenge na uhari
Aya Jesse sinin hafi zuvuga ati ngo wa mbere ngo wa gatanu wa gatandatu mani je ndu wa mbere hagakurikira snokey ah this snokey ndamwemera mani jika ni mumba zigitu je ni nje ndabizi je ndi cyaranka nkumviriza urya mujama nkavuga tujya mujama arabizi urya mu snokey urabizi bro urabizi kabisa
umba bana
nawe bikubwira urabizi arabizi gusa kuri style yiwe arabizi
kandi snokey ni
ukurinze snokey bizo je ntabandi nzi habandi sindabyumva neza sindabitaho numvirize ko bazikuririmba
bege
safi sindabitaho numvirize imiziki yabo ingene imeze numve ko bazikuririmba cyane batabize snoke ndamaze kumutaka umwandi ko ndamwumviriza cyangwa gati umuje amabiga me abandi nyene umva snoke nawe yarigeze kumpabura umunsi umwe ndavuga ati umujama njama kweri umwe ngarabitse ndatakore umwanya ndarondera umuziki
utakumwanya
ndara ndarondera imiziki iyo ndayumviriza me yaba bande bose ntibarampabura ni nshenja kurondera yindi numvirize re nicare numvirize donido ukebuke nakunabangine snokey arabizi snokey arabizi kandi nabaranyemera arabizi ahubwo ujya mu jama kweri ngira tuva muri planet imwe ahubwo
ego abandi bashabaza mu nyuma rero tuzashide kuvuga utazi wewe
oya je ntabandi je wenzi frem ntabandi sinzi ko bazi kuri imbasi ka nta byo ndumviriza
ni ole grand ndirimbo yiwe shasha kumbure yatubwiye aho yayisohoreye ariko arayikorera ni kwa x muri new
ndababwira about my new song vuba ndasohora cover chanuguruza kandi yindi channel ya YouTube bro barampari baranyugara ingoma baranyugara YouTube barabipira abantu niba baya tu arakini tutafika tu barayugaye bacha barayipostinga kandi kushene mu Rwanda bana nubu delegahiri iri kushene mu Rwanda no acara subira aratereshe azazi azatorio noti za fight ninja zigzag arazishirako kugira kwa nawe yabonye bisanga byabaye acavuga ati kubera bajya abantu bacu baguma banza kundondera reka afuma zishirako wewe azaraganyizo views uwo wageze kuri septa hafi 80k kandi yari umuntu aronka 100 views 100 iyi wanjiri kuri setsa ngira mbonye ahubwo azocangwa munda ahubwo numunyarwanda bro gusa jewe nta kibazo je ndabafisa abafanzi banje mukazumva ndabaye message kubi ibyo bintu byanshikiye barapirata ibintu byanje ama YouTube ama Instagram byose barabipirata ukazobona cover umenye yuko na chaîne ya YouTube izoba yuguruye ni Oleg Dej uzotugende ugire subscribe kugiruza bibera mu bambere mu kugira iki mu kuyironka kandi uyironse nta byinshi promotion utegezwa kuyikora kuko ndubi wanyu je ni je muteze amaso sikubisabira muranyizeye je ndanavyemeje je narajyamye kwisima bro je narajyamye kwisima je narafunguye rimwe ku munsi je narabiguze je cyo gituma je usiwezi kawangusha bro ntegereza kunshigikira rero kugira ndabereke ikintu tugira dukora mu industry y'umuziki Burundi n'abarinzi bacu nkabasaba yuko bananje bategereza kunshigikira eh kunshigikira pana mu bintu by'amakoraba mu bintu nyene bashoboye bakavuga ati bro wowe tushobora gufasha ikiniki niki eh sasa mimi nikikuwa artist international kwa artiste mukali nzego bigenda neza mu industry mana uboneka umuziki umwe umurinzi umwe mu na tabarije akaboneka n'undi mushaca nk'unda hari akitwa karumuri international man bari ibintu bitese twe turabayeho ata uramaze kujya mu kindi gihugu umva marigara ko aravuga ati ngo muziki umusaro hari ya mani iwan me hatwirwa twirwa twumva bavuga ba Diamond bande ba Wizzy bande nibo ba makumariga sasa twe hasigaye ikima dufashanye re twaba twibwe nyine aba promoter aba DJ abaki twese abategetsi bose mudufashe tuvugute tuvuga tumuti nyene igihugu kigira kanove
muziki ushike kure
muziki ushike mapema sana tuza kandi muziki ushitse kure n'igihugu kwakira kuratera imbere kuko n'abarimbyi barafise amahera binjiza barafise amapromosi bakorera ibintu bite bakora mu bintu bitandukanye bakora n'ibindi bihugu nje nshobora kuja hariya nkakorera publicity alimentation hari canke association hari canke entreprise kanaka nkagira promotion sasa kure si wananipa franga canke nkazana ivyo bidandazwa nkabizana no mu Burundi ugasanga nanzanye n'amamarshe ugasanga ibintu mani biko biragenda fresh ugasanga muri inzu mu Burundi biramukundiye n'uwundi nga mu Burundi n'uwundi ugasanga twirwa turajabuka imbibe twirwa turage ne baramunize ibigo bagira ama promosi ibihugu byo muri Congo ama entreprise ibintu by'amaju byo mu bindi bihugu kubera amazina bandikishije none twivyo mani acha kwiri nakazi gakomeye mutegeza kunshigikira ni kunshigikira gusa ukiona ngoma yangu ni subscribe munatia partage post link mugatumira abajama wewe tumishira ku muntu je delegation yarashitsana akomeye cyane je BBC gauza mijyango igikorera Londres ya mu Rwanda yarampose Opera News yarampose umva sigaye ko dukora ibintu hari umpeti wo muri Tanzania yakoze delegation yarare remix kugenye turi mu ishura na byanye urumba ni ikintu gikomeye cyane ico kintu ujending aho kumva umpeti wo muri Tanzania akoze remix remix umba muri Tanzania umva sa federe ni ibintu byakomeye cyane
mu rundi ngawe undi yararirimba indirimbo ngo bagire remix
muri yakunda ntibi nabaho inde yabarinde je ko James ama video menshi ama boate yo mu Rwanda yo muri Uganda bako baravuza delegation general kwa je umudundo umvirize sai kirundi hari abatakize arakini ko mudundo wayo eh man unasema ni boate na tie tu ni mudufashe tugira ibi man ivyo babiryoshe sana
ko na beat ikurikira zo ari beat satura nkuko nyero bwa
mapema sana ni beat ya fresh tu
ama olege ndabona waberewe sana bro umetukelezea kinoma lakini mzee sana bwa ikubwi
eh sasa ko mda beat de ni tous les jours tu ni
tire nuka gutwe ama franga ngara gutse
amahera sindavyuka neza
turaranga he
$1 oya sinabiguze $1 nabiguze en franc burundi yes
ngai bro
sinabize ni buka fresh
kuraberewe man
sa si fresh tu musani kawai fa ndabizi ko misi yose nabimenyere gusa byarantangaza nk'ubwa mbere nk'icika nko mu wa gatanu ko ntanguye nyene kwifata fresh kuva kera nyene me ubu nyene sa
yage merci sa
safi beniwa
fresh
eh byari bimeze fresh okay ndababwire kandi kindi naco ni kwa kundi nyene nguma ndabatumira mukazobona indirimbo yiwanje muzomfashe promotion man jene muvuge ndi jene December bro eh jene amaze kubona
kandi muri imvi no kwicisha bugufi
eh ni kwicisha bugufi ico kirimo kandi jene December jene shaka kwiyegereza abantu bro bitaho si shaka ko ntakaza umuntu numwe si shaka umuntu numwe cyancika shaka yuko igihugu cyose cy'Burundi kinshigikira kugira natwe tukashikira nabandi none je katari nk'iyo muri nimbyi azompandeke kugira aho ya nzomufasha vraiment turabe abantu bidusa amashansa amwe nanje boshora kuma nkagira ugasanga urya muri jama ndamuramuye nawe ageze hanze aramvumishije nanje aranjanye hanze gukora kantu canke dukorenga ibintu biguma bigenda fresh dushigikirane mu nshigikire vraiment kugikorwa cyane iyo ni message nguma ndaba shaka kwitegurira igikorwa canje ukazokibona uzogire subscribe ahantu zo bikibonye ugire partage posting a link ushire tati kuko abo bantu nimba ufite nawe abantu nk'igihumbi bagukurikirana uzoshirako igihumbi nabo bashireko bibi 10,000 bashire eh bro nzobumbwira
itakoshe mbe kizuzana na video ga bro
eh mapema sana ntegerezwa audio irahari turarindiriye nkanya gatonya gusa clip icisoka kabisa
nkuko Oleg yabivuze dufatane mu nda abari imvisi yose dukundane uri mu fan girisha ukoze kuri channel ya Oleg nkuko yabivuze mugire subscribe urinkire mugenzi wawe link kumbure nawe nyana gire subscribe embe page official yawe ya Instagram Facebook vyitwa gute
ni Oleg delegue general yes
kabisa ukene vyinshi kubonya kuri Oleg genda kuri zo social networks
hama ni mwibagire kugira
subscribe
Buja Hit TV
and
na beningamo muzamara mushikira ku bintu vyiwe eh bakiona katu kako bakusaidiye kwa jo nawe ni mutsu nanje nzogufasha usange uburundi yaba ba promoter turaba turi internationale bro mane mudusengere gusa ni mungu mbele tunakubali nawe
kabisa
safi nawe
mungu mbele si nyuma kini Oleg ndiye kombe
mbele lakini nanje mbele yangu piko mungu
muone yani wewe kabla wengine ndo pa kabla mungu niwe kabla mungu niwe
eh apuka mkiro
imana ni itangura ama Oleg
ama jewe umva ndugwego muri mwebwe me imere y'Imana ndakego akego gatoni
ariko havuye imana ni wewe
imana nugwego nanje ndakego me havuye imana ndugwego uravyumva ivyo bintu nuko brother
Oleg kuvuretse
ndababwira yuko vuba ndakorana na gospel bro
ntumbwire
Nigezo gushima gushima ndumva ko msindirimbo yishimwe kabisa me apana gospel mwari bwumve nga iza pana za ba prince mushindi ngo ngo za banani kanda pana ngo nabaje bumvuganye baririmba neza bazaya korare ngo gospel ya mbere
ibi beats nka bigenyere tu
we urindire creation ya kaja we subiri tu mani je then muna akaje kabisa jenzo nzokora ibintu je ndumva ko ni ibintu ni mumfashe gusa ahongo beni
mani kuri ku imana jewe ni wasore indirimbo nzokurondera kandi ubwira kandi turi ndi interview
mapema sana wowe ndabizi ukazoyibona uzorara muhira
kuri ku imana ntazorara muhira tugira ikigano aho zogira tuko turafungura
mapema sana sinajua ibyo bitse simple kwango
kabisa ni Oleg retwa gadira byinshi ariko urabona ko bwise ngiye ndumvaze umuntu yararindire ngako mbere yatubonye ararengana cyangwa ibyagenze gute bro
munarindire nga oya je munarindire tu ahubwo nari mpojeje kwera si hapa tu
mbari nyumbari ni hapa
ndiko tu nimi ndiko tu sunajua basa ni dufisi minu vizela chunyene haugura kome bro sasa uu nanitoa wapi nuna warugi evas
jaje kurundira vaj
chunzanga nga ni fresh tu goa
Jeo narimvuye mu cyaramari ya ruguru niko narengana kwibarabara mu bajajishe ndamubona Oleg yicenganje avuga ati reka ndamuvugishe kuko abonye arishe wenyene kumbe ni twaratuzwe yarindira academy cyangwa twaratuzwe yarindira kamap bebo byagenze gutara mu dadaguma ku telefone man
oya acha acha iyo bito none uratinya none mayoga none
mwigana
no kokote
na gatepe ko mwishura ka devoir
acha iyo bito we
tuzasubira rero inshallah imana bikunze bye
ni Benina delegation ha utuzoza kuri ndi zina sinshimye kuri vuga nga bana ubu banze kuri delegation ha ega nzoza kuri ndi zina ntabwo bawumva kwanze
manda warade bwo
kuri tane subiri we bro big up sasa nandi na telefone ni ongera mtu sasa ndo muda wako anaye zitumwanya